kapok odonjo e weche mag siasa, to riwruok mar okinde ma pacho ka LSK okone komiti mar od bura marango weche mag omenda pacho ka ni paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 nyaka 2025 biro hinyo jopiny kapo ni okadhe kaka en sani. LSK mane ochiwo nonro margi ne komitino wacho ni paro mar chikno biro medo usuru ne mwandu ma Jokenya tiyogodo pile ka pile. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miwa ler mar wachni.
Chenro mar konyo pacho gande wi paro mar chik mar hik omenda mar 2024-2025 medo mako mach odiochieng' mar ariyo bang' riwruok mar okinde pacho ka LSK omuch kendo kone komitino ni oikre rakore kod buche doho makwedo medruok mar osuru kuom chiemo kaka makati to kod modhi mag tedo e kind gik mamoko.
Our proposal as law society is that that piece of proposed amendment be rejected in its totality because it doesn't meet the legal threshold under Article 24 for its limit.
Joket mwandu oywago kang mathulo mar tije, to kod ohala biro hinyore godo ka komitino isundo mondo onen malong'o kapok oloso lipot mibi piedhi ne od bura jumbe ariyo mabiro.
The measures, the automatic measures that employers will do is to, you know, cut off excessive baggage that comes with the cost of doing business, which means that the people who necessarily will have to suffer are employees.
In our view, the tax treatment of this Kenya should be as it is now. Let them pay for their own taxes under the normal tax rates. Let us not impose an obligation on those platforms for them to withhold the tax. And I think even locally we have enough mechanisms to ensure that these individuals pay their own taxes in Kenya.
Jakom komitino Kimani Kuria wacho ni komitino goyo tamsi kalure kod weche mopedhne kendo suru migeti jugi kuom wegeche kadekredhne mauta kaka yor chiwo fungruok ne weg nyamburko.
Proposal from several stakeholders that maybe what if there is a small adjustment to fuel levy and where now everyone pays across and instead of making it like a tax to motor vehicle.
You're talking to investors and telling them what kind of a government we are, where we can quickly change tax incentives after we've already lured you to make your investment into the country, and that is quite negative.
Kamitino osingo nywando paro duto mag oganda e lipot kata odoko ni kamitino isoko kuom rem tie ler kod adiera.
There must be deliberate efforts to make sure we clean up our tax expenditures. But at the same time, when trying to clean up our tax expenditures and make sure that some products are, for example, zero-rated or exempt, that benefit is actually transferred to the consumer. In addition to that, there are some sectors that should be and must be protected.
Walter Nyambaga, Ramogi TV.